Abazali abaxhalabileyo babambe uqhankqalazo ngaphandle kwesikolo samabanga aphantsi sase Batsogile eKlipspruit namhlanje ekuseni malunga nemiba abathi ichaphazela abafundi efana nokuxinana kweklasi okunqongophala kogontyulo kunye nokufundisa okungahoywanga. Abazali bakwaphakamisa umba ongabikho kwenqununu kwesasikolo besithi baxhalabile ngekamva labantwana babo.
Abazali babafundi besikolo samabanga aphantsi Batsogile kwindawo yaseKlipspruit bathe xhonkqosholo ngaphandle kwesisikolo bephethe imibhalo yezikhalazo zabo. Besithi imo yesisikolo ayintle kwaphela ukusuka kumagumbi okufundela kunye nalawo wangasese.
Amathoyilethi ala esikolweni kubuhlungu. Kubuhlungu le nto lenye iexperiensile mina nginomntana womfana umntanami one day uvuke i-private part yakhe. Idumbile ngeza la esikoleni even namhlanje lo case la yakaka attendiwe ngeza la esikoleni ngazo reporta ukuthi umntwana udumbile umphambili wakhe une infection udoctor athi une infection even na today so yabona ukuthi inkinga za la esikoleni le busy yaphayelana today sizile singabazali ho before lapho sizile ngizofuna i remove yomntana namhlanje ngakayithola i remove yomntana nami
ngwana o tla sekolong from January to November to December dikolo ditswala ngwana gana homework. Home ka ka tla ka yone ga ithu ore ga itire mongwageng. Wa e bana ba nna ba tshwantse ba nne go gae ba sa ire sepe. Because home ke yone irang gore ngwana fitlha ko ntlong a nne busy. Le rona re kgone re ba thuse as batsadi. And then another thing. Ngwana ha bala grade 2 o na phela complain gore mama teacher na robetse ko classeng. Class teacher yaka ya robala ko classeng. Every day o go bolela mama le today teacher na robetse. Ha ke motsane le irang go sekolong a re teacher o na robetse ga ra ira sepe le teacher.
Enye kwinkxalabo zababazali likamva labantwana babo abathi limfiliba njengoba besithi abafundiswa kwaye abanikwa nemisebenzi yesikolo yokwenza emakhaya.
Isiphatha kabi because of ingathi manje kumele siyithe kumele siphushe abantwana ke manje ukuthi umntana aze abe ngcono because of okokuqala uzombuza akazi next. Uma ufika uzombuza okay mina ndlebe nenzani eklasini. Hayi umadala bekajayiva woza madala kanti nifunda ini umdala ejayiva loyo nicula nani kushaya amadesk and all that and then eklasini niba ingakhi she was like 75 eklasini eyi-1 like ama grade 5 bewayingakhi like amaklasi wakhona ayingakhi kanjani and then uma uthisha khe uzofundisa abapha abantwana bamuphi umntana ozosekuleyo 75 leyo.
Amalungu wesithili kwisebe lezemfundo ngomso aza kubamba intlanganiso nababazali esikolweni ukuqala ngentsimbi yeshumi ekuseni ukumamela izikhalazo zabo nokunika umkhomba ndlela nenkqubela phambili. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo mduka eKlipspruit.